Ndabara mukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu numwanyi udasanzwe bagenzi wo kubana nanje kugira ngo dukurikirane ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cuno munsi. Ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cuno munsi kiravuga ati agahembe gato, agahembe gato. Imbere yuko dutangura icigwa cuno munsi, mu nkundire twishire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho gitangira kizima, we ushobora byose, utegeka bikaba, uvuga bigakomera mwami, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Twebwe abantu bawe tuje imbere yawe mwami kugira ngo udutahuze kandi utwumvishije ijambo ryawe rivuga. Mwami turakwinginze ngo udutahuze bino bintu na cyane cyane kubera yuko bikomeye biri ngombwa yuko mwami tubitahuzwa nawe, wewe ushobora byose, wewe utegeka bikaba, kandi mwami uvuga bigakomera. Ibintu byose bibayeho ku isi bibayeho ku bwawe, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Nicyo gituma mwami dufashe ingingo yo kuza imbere yawe kugira ngo twigishe. Turagusabye mwami utwigishe kandi ugutahura kuva mu ijuru haba ariko kutuboneka ko, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nkuko nari impegiye kubivuga, icigwa cuno munsi kivuga giti agahembe gatonya. Daniyeli ari mu nzozi igihe yarajyamye, yarose inzozi zivuga ziti hanyuma y'ibyo mu byo neretswe mu ijoro ngira nya mbona igikoko cya kane giteye ubwoba c'ubuyobe kandi c'inkomezi nyinshi. Abandanya agira ati cyari gifise imihaha minini y'ibyuma. Urabibona ngaha kuri ino foto, kiratabagura kirajajanga, ibisigaye kibisiribangisha amajanja yacu. Cyari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose byacitangiye imbere, kandi cyari gifise amahembe cumi. Daniyeli yitegereje ayo mahembe, mbega yoba yabonye iki? Daniyeli yabonye ikintu kidasanzwe, avuga ngo nitegereje ayo mahembe cumi, mbona muri yo hamezemwo akandi gahembe gatoya, akandi gahembe gatonya. Daniyeli yabonye akandi gahembe gatonyi kamezemwo. Imbere yako hakugwa amahembe atatu muyarahasanzwe, maza ku gahembe nkabona kamaso. Uyu ni Daniyeli asa nayo umuntu nakanwa kavuga ibihambaye. Daniyeli gice cindwi ku murongo windwi hamwe n'umurongo w'umunani. Reka turebe ico ibyo bimenyetso bisigura, duce tumenya ico Imana iriko iratubwira uno munsi. Igikoko cha kane kizoba ubwami bwa kane buzoganza isi. Daniyeli igice cindwi ku murongo wa 23. Isiguro ya Bibiliya isigura ngo igikoko ubwami canke umwami havugwamwo muri ico gisomwa twari duheje gusoma. Havugamwo ubwami bune bungana n'ibikoko bine bwagiye buganza isi muri kahise. Ubwo bwami nabwo nubu, mwibuke yuko mu cigwa giherutse twari twabubonye, ariko reka tubuvuge muri rezime. Ubwa mbere twabonye yuko igogo cya mbere cyari intare, icya kabiri dubu, icya gatatu ingwe, ikindi naco ni igikoko cy'amayobera. Igikoko cya mbere cy'intare cyagiranye ubwami bwa Babuloni, igikoko cya kabiri cyagiranye Abamedi n'Abaperesi, ingwe yagereranya Abagiriki, kandi igikoko cy'amayobera aribwo bwami bwa kane bwari ubwami bwa Roma ya gipagani. Amahembe cumi yo ku gikoko cya kane cy'amayobera n'ayahe? Ihembe nk'uko twabibonye n'ubwami ihanga canke ubutware. Ubwa mbere bari a Ramani, ubu bukaba ari Ubudagi. canke alemanye ubwa kabiri bwari burgudi ni kuvuga ngo ubuswise mwa kino gihe hama ubwa gatatu yari anglo-saxo ubu nubwongereza ubwa kane ni abafransisi ni kuvuga ngo ubu n'abafaransa hama ubwa gatanu ni abaswavi canke Portugale mwa kino gihe hama ubwa gatandatu ni Wisigoti mwa kino gihe ni Espagne hama ubyindwi ni Lombardi mwa kino gihe ni Itali hama ubwo munani ni Heruri mwa kino gihe ryarakuweho ntirigihari hama ubw'icenda ni Vandari canke abavandari mwa kino gihe nabonyene ntibagihari hama ubwami bw'icumi ni Astrogoti ni kuvuga ngo nabo nyene buno bwami bwabo ntibugihari bwarakuweho reka tubisirangure neza amahembe atatu yakuweho n'aya mahembe atatu bari abaheruri abavandari aba Ostrogoti ayo yarakuweho yigarurira na papa w'i Roma kuva ku myaka y'amajana 193 ugashikana ku myaka y'amajana 538 inyuma ya Yesu Kristo agahembe gato naiko ni Roma ya Gikristo amahe amaso asa nayo umuntu n'ubutegetsi n'imyifatimeze nk'iyabami hama akanwa kavuga ibihambaye bisobanura gutegeka abantu bagakora ibinyuranye n'ijambo ry'Imana ibi nibyo tugiye kurabira hamwe muri uno mwanya muri ubu bwami bwa kane ari bwo bwa Roma ya gipagani nk'uko twabibonye havugamwo ubundi butware bukaba ari ubwami bwa Roma y'umutware wa Gikristo reka twumve ico Bibiliya itubwira uko Danieli yakomeje gusigurirwa kandi kubyayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazokwadukamwo abami 10 maze mu nyuma hazoza uwundi mwami ariko we azogira itandukaniro n'abambere kandi azonesha abami batatu twababonye ni kuvuga ngo bishoboke kandi birumvikana yuko kano gahembe gato kazozamwo umwami kandi no mwami mugenzi nawe uramubona uwariwe reka tubisubide tubivuge neze bizoba biranga uwo mwami isumba byose azoyivuga kamajambo y'agatituro kandi azocobogoza bera bisumba byose azoje imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe kandi bazorekerwa mu maboko yiwe nkuko Danieli abivuga mu Danieli igice cindwi ku murongo wa 23 gushikana ku murongo wa 25 none ninde yahinduye ibihe hamwe n'ibyagezwe umva ukuri mugenzi ntujanwe na nyabahururu igitabo bitwa Ndemeye Ekleziya Gatolika kuki kivuga giti Ekleziya irazigama amabwirizwa 10 ikayaraba nk'inzira ntangere twogenderako yarahindiye gusa umunsi w'isabato itora ukurikira ngo ube umunsi w'Imana hano Ekleziya Gatolika ubwayo irabyiyemerera neza ngo yarahinduye ubwayo yahinduye iki yahinduye umunsi w'isabato ikura ikiruhuko ku munsi w'isabato nk'uko byigishwa na Bibiliya hama igishira ku munsi ukurikira uwo nawo akaba ari ku wa mbere w'iminsi dimanche imana yacu nayo iravuga iti nimuze mwungurire kubyagezwe mbagera canke ngo mubigabanye kugira ngo mubone kwitondira ibyagezwe by'uhoraho Imana yanyu mbagera gusubira mu byagezwe igice cya kane ku murongo wa kabiri mugenzi Imana yo yavuze ngo ntimuze mwungureko canke mugabanye kubyagezwe mbagera uno munsi Yesu we nawe yavuze gute Yesu yavuze ati ndababwira ukuri gushitsa hijuru n'isi bizoviraho nta kanyuguti na kamwe canke nagatsatsa bizova kubyagezwe gushitsaho byose bizoheraherezwa Matayo igice cya 5 ku murongo wa 17 gushikana ku murongo wa 18 nuko uzokonde Denga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe hanyuma yandi akigisha abantu ngo bagire bacyo mu bwami bwo mwijuru azogigwa muto hanyuma yabandi ibi birasobanura iki Yesu yari karavuga ikintu kidasanzwe mugenzi umuntu azorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe akigisha abantu bagire bacyo mu bwami bwo mwijuru ntazokwirigwa harugwa kuba inyuma y'abandi mu bwami bw'ijuru ni kuvuga ngo ntuzokwirigwa nahagera aba bantu rero bahinduye ibyagezwe by'Imana bagashira isabato kuwundi munsi maze bakigisha abantu ngo bagire bacyo bibiliya ivuga yuko ntibazokwigera bashikana mu bwami bw'ijuru ni kuvuga ngo uwo bakurikirana wakagenda nkuko bigisha nawe ntazokwigira abone ubwami bw'ijuru niko bibiliya yigisha bibiliya ibandanye ivuga ati ariko uyitondera akayigisha uyowe azokwitwa mukuru mu bwami bwo mwijuru Matayo igice cya 5 ku murongo wa 19 ntago ari kuyitondera gusucuhora oya ahubwo no kuyigisha ntago duhora ahubwo turigisha tukabivuga uno munsi nico gituma ndi kubivuga mbikwigisha mugenzi kugira ngo nawe ubitahure witondere ibyagezwe by'Imana kandi nawe ugende unabyigishe kahise kaduhishurira byinshi ku buhanuzi bwa Danieli aho umwami yahagarariye ishengero n'intwaro kandi na n'ubu akaba ariwe akiritegeka ku isi yose ariwe papa nta bundi bwami buzobusubirira gushika ingoma ya Kristo yimye niyo izosubira ubwo bwami ibyaremwe byose bizoshingira intaha Imana ko yera kandi itunganye itarenganya kandi ubwami kandi umwami wacu Yesu Kristo abereye gusengwa ariko inkozi z'ibibi n'abanse kwakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi wabo bazorimbuka mgenzi hamwe wo kwanka kwakira umwami wacu Yesu nk'umwami n'umukiza wawe nagenda kubwire yuko naho tumaze kumva yuko kano gahembe gato ubwami bw'isi bwishira hejuru maze bugahindura ibyagazwe by'Imana bugahindura isabato bugahindura icyagezwe cya kabiri cyo gusenga ibigirwamana bugakuraho ikimazi cyahora gitangwa ni kuvuga ngo abantu ha gusenga Imana basenge bo bakabashikiriza ibyaha byabo bagashikiriza ingorane zabo ibyari bigenewe Imana byose bakabyikatishiriza intimatima yabo bafise nuko bobo boja muri gihonomu kandi n'abazobumvira nabo nyine nta kibanza bafise mu bwami bwe Imana yamara kubera yukimera n'imperuka ubu bwami buganje si bugaganza n'ishengero kubera yuko butazokwama aho ariko abantu bose babutera umugongo nakanka kubumvira bobo biteguriye ino nganji y'ubwami bw'Imana igiye kuza mugenzi Yesu ahejeje kutubwira hano ibyaremwe byose bizoshingira intaha Imana ko yera kandi itunganye itarenganya kandi umwami wacu Yesu Kristo abereye gusengwa ariko inkozi z'ibibi n'abanse kwakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi wabo bazorimbuka mugenzi nagenda kubwire yuko Yesu agiye kuza vuba Yesu umwungere mwiza aragutumira Nguno munsi uze mu busho bwiwe mwishengero ry'ukuri hakiriho umwanya ejo ntagarahawe mugenzi fata ingingo bicitwa uno munsi Yesu agiye kuza kuri muri cyaha Yesu agiye kuza kugira ngo bino bintu byigizaga hambaye ku isi abishire hasi ka
kandi barimbuke mugenzi hamwe wo kwemera kugumana icyaha muri wewe no kwizera ibintazi no kugendera mwino migwi igendera ikorera mwibanga yiyambika nka marayika w'umuco kumbara mabingira y'inkazi mugenzi najya ndakubwire yuko icyaga kitazokwamaho kibikeko ugumu gikora ugume ugikorana nubu ariko ntago kizokwamaho Yesu Kristo bagiye kuza kurimbura icyaha kugira ngo ashikane ishengero ry'ukuri ku byasezeranye abantu bitondeye ibyagezwe bemera bakamererwa nabi bemera bakahura n'amagogwa menshi hano ku inosi bobo Yesu azobahemba hitamwo rero bibiri Yesu canka abantu inyigisho ya Bibiliya canka inyigisho y'igifondano yishiriweho n'abantu mugenzi ni gihe cawe nini gihe canje kubera yuko umuhamagaro urahari uguhamagara ngo va mu nyigisho z'ibihimbano z'abantu ubusi butware bwa gahembe gatubu papa maze nawe wiyegurire Yesu Kristo nk'umwami n'umpungiza wawe utandukane n'icitwe icaha burundu Yesu agiye kuza vuba ego agiye kuza kandi kintu kizaba kimuzanye hazoba harimo kurimbura icaha umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azorimbukana n'icyaha ciwe yamara abagorotsi bo bazohabwa igihugu gihora ari icaba ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ivyiza aha bakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo mugenzi ntiwakire ijambo ry'Imana kino kiganiro mugishikirizwa n'umusabyi w'Uhoraho Jimmy Nishimwe imbohe ya Kristo kubwo butumwa bwiza niba ufise ikibazo cyangwa ikindi kintu woshikiriza ushobora kutwandikira ku nimero zikurikira 61 208 669 61 268 69 kino kiganiro kira cha no kumbuga ngurukana bumenyi na Facebook cyanye YouTube hose wandika iganiro mu gihugu cy'ibyiza cyangwa ukandika mu gihugu cy'ibyiza gusa kandi mugenzi kubera yuko buno butumwa ari butumwa bukangurira imitima kwitegurira igihe kigiye kuza no kwitegurira ibihe by'iherezo bigiye kudushikira n'ingogara n'ingoga birasaba yuko ubwumviriza kandi ugakora na partage kugira ngo bushike no kuri bagenzi bawe Yesu akugire neza aguhe umugisha kandi aguhe kwa mu mwizeye ibihe byose mwakira ijambo ry'Imana.